wachiwa asoza ndiphelele nawo dalila kutheni ndindivalela umnyango uyoze kubenini uthixo yaphi
Se go benin.